Mihi, King of Mihi, Kua Mihi. Acknowledge the protocols of the Kanakia and the Takutaku and the Purapuraki that have been sent out to those who have left us. I acknowledge all the special guests we have here, the mayors, the CEOs, the MPs, and Kota Katoa, Kawa, Na Kuya, Na Whana Katoa, Na Mai Haramai, Haramai Ki Taku. Taku mahi I te pōnei, kia tuku atu tēnei, tuhu kia Haami Hilton. I te wā tūtahi e tūtaki ai tāua, māua, ko tōna reo anake, ko tōna reo tūtahi, ko te reo o te hauki. E haro kahamunu, e haro taki tōna, ko rangi koe naki anake tōna reo. I tawa te wā taino ki te neiwa. Ahako haramai ngā kura reo, kia pano ni hāre tōna reo. Hakare, ahako ka hāre ngā panikere tāna, kia tāpiri aki ki taki ki tōna reo, i mau tōna ki tōna mita, o kahurāna ki o rangi koe naki, o te hauke. Nā reira, te tino hari kō tēnei, kia tuku atu te tohu, kia tūru atu kia Haami i tēnei wā, me tōna hōranga tēnei koe rina, i tautoko i ngā rau, Nū te kaumārima tau, hei a kaumātua mō tātou te wī o Ngāti Kāwa, whānui tōne. From his military background, and from his railway background, his first reo was always te reo of te hauke. His second reo was Miki Miki. You punch first, the last question, the second. And then he might start speaking English. So haramai Haami. It's a great pleasure and honour on behalf of Haami. I mai tōne koe tō mita o te hake. Aha koa, ka haere ngā hau, ngā puhi, o ngā reo hau, I pupuri koe ki tō tātou reo. O kahurāneki, o te hake, o rangi koe nake. Nā mai, haramai, haramai.
Me tīmata hoki pēa I luta ki tōku o hāki, tōku pēpēhā, ko kahurāni ki te maunga, ko Pohutukawa te waihū, ko Ngaita Rangi Kwana ki te hapū, ko te whatiāpiti te tangata, ko te hāpū ku te ike nui o te mōna te rangatira, ko kahurāni ki te maunga, te marae, ko tāki timu te waka, ko Ngāti Kahungunu te iwi, ko tamate ariki nui te tangata. Ko Haami te kuru timu Hilton tēnei, kei te kōrero mai wangani hoki ngā hōtaka, ko pakātungi o mai hoki I tā rānei, ki tuku nā te mūtunu tō tātou iwi, taino mai hoki ki te pō ke tohungi hoki mātou. Tātou ko paka ingo tia ki whiwhi ngā tohu. Mō ngā taonga mō tātou kei te nohoro mai hoki tēnei wā. Nō reire koe na hoki tāku I tēnei wā. Kei te mihi atu ki a koutou. Mihi hoki ki a koutou te nuinga, te toko maha, ko eke mai ki rungu hui te karanga. O te karupapa nei ko paka rewingia, tō tātou tai whenua he re taunga. Tēnei kilopapa, mai tēnei pēr ko te tokopā o ngā tohu ko tohungia te tātou tai whenua, mai tēnei tau. Me te mōhio I te tauko pahuriake nei, kā re tai te whakahaeringi te kilopapa, no te mea I whakapāngia mai hoki, te ao pānui, Aotearoa pānui hoki. I roto ki taua mate hudu tā, kei te haere tunu wangani hoki te awe tēnei wā. Nō reire kuene hoki tāku I tēnei wā ki tuku mihi anō ki kia kouta. a ka reo e tai. Te kōrero mai mō etahi o oku, oku Pepeha, o me tōku nei Tipuranga. Engari tipu mai hea hau, I rarawa noho ki ngā pari reo tōku nei kuia, a hirāni arapata pūpū rēnata, me tōku kraua. A ko tuakana whakataki timu tōne ingo. I rungo kui tō tātou marae o ka hurāne ki. Te wai tamaraki ana ki a hau. Tainu maki tōna tōku nei pakakitanga. Ka whakarere atu tunu au. A ki e tahi o ngā kaupapa i roto ki te ao. Waihu tia hoki ngā ahuatanga. A ki te kāinga, a ki ngā kuru mātua o te rā wāhuki. Nāne tunu nā, o tāina maihuki ka tātou nei. Tōku nei pakake, ko paka ingo tia, a hau te tahi o ngā kuru mātua tō tātou marae o ka huraniki. He raro anō hoki ngā mahi āha ātāhua, hei te mahi ni hoki tō tātou whānau, o ngaitarangi kuanake ki reira. Ke mōhio nei anoho ki tātou nā. Ko ngā reanga ke te whai muri mai tātou nei, ke a rātou ke ngā, ke a rātou ke ngā mai, e kaue anoho ki. Ke kore ngaro atu, ke kore mate atu hoki ngā āhuatanga, me ngā tikanga katoa, nā i waihu tia hoki rātou, wa tātou mātua tūpuna. Mō ngā tau ke te haere, mō e whi ke ngā tau. Engari waihetia mā ngā tamariki mokopuna hei kawai nei te kapa kilopapa a muri mai o tātou. Rere kuina hoki tāku i tēnei wā. Engari tīmata mai ke a hau i te tai whenua, i rungu i te tai whenua o here taunga i te tau tahi mano o iwa rau iwa te kurumā pitupea. I whai muri ake o tētahi o ngā kuru mātu rongo nui a ko Rāwiri Kāmau, anā, i reira kē te whai muri ake tōna matanga, ka pōtingi hoki a tōku marae, māku kē hei kuru mātua mō te taiwhenu hira taunga, i te rā wāhu. Engari, nui rau kē ngā mahi, ko tuku nātu ki a kau, ko mahingia. I roto ki tō tātou tai whenua. Puta no nai ne tunu, ki roto ki tō tātou iwi. Ako a kāpore hana o Ngāti Karumanu. A kai reira ki a hau e karumātua no hoki mō tō tātou iwi. Nō reira kāre tōro hoki māku i tēnei wā. Nō reira kuina hoki tōkanei a iti noi. Ma whakātiranga hea mōi hune tunu koutou. E tahi o ngā mahi ta wā i tīmata hea ki a hau. Hei kuru mātua. Mūtō tātou tai whenua hea tau. Nō reira, mā mihi nui huki ki ngā kaipaka haere. Ngā rangatira ka koutou nei. Kei te whakahaere ngi huki. E nei kuru papa, kei nohoro mai huki tātou. Kei nohoro mai huki tō tātou iwi. Ahakoa ko wai huki rātou. He te noho mai huki rātou i roto koi o hera taunga, a putano ki roto ki Ngāti Karumanu pānui huki. Nō reira ngā mihi nui anoho i ki a koutou, mā ato tātou kaihanga, mā te ato tunu koutou katoa e manā ki hei tiaki. Nō reira tēnā koutou, tēnā koutou, kia roki koutou katoa.